Hey, Ncwane mfethu.
Hey,
ndiyitshile le mesa. Ndiyitshile nethemba futhi uba ndibuye netotali phaa. Yho, mhlobo ivuma ngalo.
Hayi, nam ndiyitotalisile laa nto leya. Ndithe fo ndisokhupha isiqala sam epokothweni. Hayi, ndakhuphela kwanto. Ndakhuphela kwanto. Hayi, ndiyityile laa nto. Andizithandabuzi.
Manabuhle kuhle. Asazi kooGabadina mfondini. Bona abantu bebekade bengena ezitati.
Hayi, laa nto ndandiyithembile la uGabadina. Noba uyitotalise noba uyitye yonke. Ibinganani kaloku laa ndoda.
Yeyi, 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 yeyi. Ingathi zizingqizayo zitshoyo futhi abaphandle.
Hayi, akadabuye. Nakadabuye. Sesoba ngayo, ibingalali laa ndoda leya.
Hayi, masithembe, masithembe, masithembe uba hayi. Gabadi!
Hayi bo, ndoda enkulu.
Hang lion, K KFC? The pizza?
Yeah, pizza.
Okay, ice cream, chocolate, nama leggings.
Yeah,
yo, I can't do nami le kundi. Inzo chain tige kozi. We are busy a pinda pinda. Yeah, tige.
The umalum, no put the tent, the seat, the seat, the bar, in the night, it has a zoneka.
Yeah! Ufana na mea una zoneka?
Hi, bro.
Okay, man, come here and then the lead.